Somewhere, we meet the best. I had the Shangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Ahadi ni yako.